Senga katakugezeho ugiye utakanye ariko akakanya akakanya ntagira ngo unyemerere tugiye kugera ku gihembo cya nyuma cy'umugoroba ariko mbere yuko tumenyeshwa icyo gihembo ese ni ikihe
Yego.
Mushyizaho